koe e tēnei te rā whakamana I te ira wahine. Engari arā ngā whikahau kua puta e meana, e heke marikana te tokomaha o te hunga e whai tūranga mana nui ana I roto I ā rātau mahi. Hei tā ngā ranga hou hou mo te hunga wahine kei roto I ngā pakihi. Kua heke te rahi o te puna nei ki te tekau mā waru pai heneti. He heke ngā nui tēnei mai te toru tekau mā tahi pai heneti I kitea I te tau rua mano māwhā I te wā I rewa te rangahau nei. I ngā tau kua hori I ngā taumata, whai mana nui te motu engari I aiana. Kei te tūranga 33 o ngā taumata 35 noiho mātau. Engari, ki hai te mātanga Māori a Ella Henry I te tino māharahara ki ēnei kōrero.
Let's not worry about how many women are trying to compete with men in management. Let's give a lot of kaha to women who are starting their own businesses and working from home and transforming the lives of their families because the kids see mum doing well in a business. You know, I'd rather put energy into that than trying to beat down the corporate doors. The boys can have the corporate boardrooms.
Hei tā te minita take wāhine a Julianne Ginter, ko tētahi o ngā aronga matua I tēnei wā ko te kaupare I ngā mahi nonoti take tōkai me te patu wāhine.